Hakuna atakupiga pamoja hii hinga yake.
Hey, when you're going to be in the middle of the game,